Aho twaciye kwibarabara ryitiriwe Ipona hano mu gisagara ca Bujumbura, twasanze abakozi bajejwe isuku mu gisagara ca Bujumbura bariko baratera ibiti n'amashugwe mu ntumbero yuko igisagara ca Bujumbura kibandanya cakaka. Nayo hagati mu gisagara ca Bujumbura ahegereye ahahoze isoko ya kera, twasanze imicafu yari maze igihe ihagaragara bayitwaye. Ariko hafi yaho bita kuri Bata bakaba batari bwaheze kuyitora. Iyo micafu yose ikaba yaciye igenda gutabwa mu kibanza gishasha cabigenewe aho bita ku Muzinda.